kidogo nini holiday. Thank you so much. Haya, wangapi ungependa kupigwa picha na Moji? Wangapi ungependa kupigwa picha na Moji? So, nitampatia ruhusa kuja hapo chini.